Nā, kuia pea te ue kaha hei āta mā takitaki I roto I te whakataetae o te ao I tēnei tau, kei te hiki kē a Kanah Andrews-Nahu I ngā momo taumaha I hikina ai e te hunga I whai mētara I te tau mā hekeheke hoa whenua. Ā, hei tā te pūrongo a Harata Brown. He wahine hū Mārie noiho tēnei toa nei, te kaumāwaru ngā tau, no te iwi o Ngāpuhi. Arā, kāre tāna titiro e rere tawhiti atu ana I te whakataetae kei mua I te arawaro.
E ike ana ki ngā taumata tiketike.
I like to take it one step at a time and, you know, think of now, not what's going to happen.
Ko Kanah Andrews-Nahu tētahi o ngā wahine toko ono, ka whakakanohi I a Aotearoa ki te whakataetae rangatahi hiki maitai, ka tū ki Suva Whiti.
The first comp this year, she hit 100 kilo snatch, attempted a 118 clean and jerk, so those numbers now, if we were to place them in a Commonwealth perspective, would have been close to the gold medal at the Commonwealth Games, last Commonwealth Games. We've got the World Juniors coming up, so replicating those sort of numbers would look to get on the podium at the World Juniors.
Engari, I mua I tana rū peke ngātu ki Whiti, ka haere ia ki Darwin Aitareiria a te wiki ko te heke mai ki te whakataetae mō tētahi tūranga o Rimipia ki Tokyo me te aha e whakataetae ana ia ki te taha o ngā wāhine.
I want to stay in my same weight class under 76. I sit quite well there, you know, like obviously I have to cut weight, but you know, it's easier to cut than it is to go up a weight class because then I'll be against people who are very strong.
Tūturu, ko te whāinga mātua he whai tūranga ki ngā taumā hekeheke hoa whenua o Rimipia hoki. A heita Andrews-Nahu ko tōna whānau me tōna kaiako te hunga tautoko pautekaha I aia.
He's helped me to get to where I am today. You know, he plants the seeds in my head and, you know, I want to succeed and he helps me to do that. So yeah, my coach plays a big factor in that, but obviously my family as well, they're very supportive.
Ka tū te whakataetae o te ao mā ngā rangatahi, hei te tuatahi ki te tuawaru o hune. Harata Brown, te karere.